Leta madimisi twumva myidogo aho ayego ba muri komine ya Muha cyane cyane ya mizone ya Kanyosha na karitsiye ya Busoro yamaze iminsi hariho ikibazo kijanye n'amazi meza aho amazi atakiboneka. Urumva yuko hariho ingaruka nyinshi zimaze kuboneka cyane cyane indwara zijanye no kunywa amazi mabi aho abana bamaze gutangira kurwara inzoka. Turazi yuko amazi ni ubuzima, ahantu hatagira amazi hazima buba buhari, kandi urabona yuko buca byunyuka no kubera uyu munsi aho bamwe bamaze kuba baza kuyikora ku mazi yo mu ruzi nk'uko babishikiriza ari muri iyo karitsiye. Bavuga yuko bituma bakoresha uburyo bwinshi kata bwose abantu bafise. Turazi yuko mu gihugu cacu ubu hariho ubukene budasanzwe, kandi mubona yuko kuja kuvoma amazi kure bica bituma bakoresha uburyo badasanzwe bafise. Twasaba yuko jideze yogira inguvu zishoboka kugira ngo amazi aboneke ku buryo bukwiye bajejwe intwaro ku rwego rwa karitsiye, rwego rwa zone kana komine bufata mu ntoki ico kibazo kugira ngo ico kibazo icamenyeka kenshi na kenshi, babitoye inyishu burundu bakumva yuko abanyagihugu batarira busema bakeneye kumererwa neza cyane cyane bakaronka amazi, amazi ubuzima, amazi abafasha mu buzima bwa misi yose umwanya wose.